Hayi, wena sifiso nje into engihlezi ngitshela yena. La mantombazana angashintshana ekhaya, uzogula mfana wami, uzogula mntana. Semhlabeni.
Hayi bo, oledi awusokazi ukukhuluma kanje ngosi noyi-1 phela futhi nayo umaziyo. Ah, come on oledi.
Hayi, hayi noshukela omningi kuleli tiya mani. Hayi.
Ma. Usilila uthi ubekade kufoneleni. And ubuthi xa ukukhuluma naye. Uba usilindile. Nangu. Ngikhuluma. Yebo ma, ungakhuluma. We silindile. Akaphenduli nje. Ma, khuluma sengirekhodile. Oh. Ehhe, we silindile ntotakazi. Hayi, ngiyaphila mina ngapha. Ngiyathemba uyaphila nawe. Hayi, angazi sokubona nini. Hayi, alright-ke. Bye-bye. Uthuzule nje baba.